Ngiye ku giti cyanjye nanejejwe nuko ARJJRG Week y'umwaka 2017 yiganjemo umubare munini w'abana bakiri bato bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ndetse babasha no kuhigira amateka cyane ko icyo gihe batari bariho.